Ngiyabonga.
Yini ba?
Encwadini ka Marko 10 from verse 7. Ngenxa yalokho umuntu oshiya uyise nonina anamathele kumkakhe. Labo ababili bayakuba nyama nye. Ngakho abasebabili kepha sebanyama nye. Nine. Ngakho ke lokho okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Ake ngifundile yona lapho ngilimi lesiXhosa mfowethu.
Marko chapter 10 verse 9. Verse 7.
7. 7 to 9.
Ngenxa yoko umntu uya kushiya uyise nonina anamathele emfazini wakhe baze abo babini babe nyamanye. Ngakho oko abasebabini banyamanye. Oko ke ngoko uThixo akumanyileyo makungahlulwa mntu.
Siyabulela. Lamazi aqinisile. Awaveli kimi, avela kuNkulunkulu. Labo abamanyiwe bamanywe kuNkulunkulu. Labo abahlanganisiwe bahlanganiswe kuNkulunkulu. Ukwenza lo msebenzi kudingeka indoda ehlakaniphile okuyindoda eyazana noNkulunkulu okuyindoda emfazi munye okuyindoda uma anniversary wakhe nasana 25 years uba ne anniversary yesilima nana 50 years uba ne anniversary yegolide nana 60 years uba ne anniversary ye diamond kulomshado namhlanje esiwushadisa plus minus kinina ebandleni lenkosi uJesu ngenzakala ngwesi 40 noma ngwesi 50 manje kule anniversary ye 25 hayi sengindlule kuyona ngeqa kusho khona ukuthi kuyiqiniso ukuthi indoda emfazi munye indoda kaNkulunkulu indoda ephatha kahle indlu yayo nephatha kahle ikhaya lalo nephatha kahle ibandla inkosi nibusise.
Kwavule kulwandle yebo nomfula wahlehlele muva babeqhwele ikhansi mulo paga
yeah.
Age asuvulele ngesicelo kodwa uma athi cha uyawuvuka eSoweto asifuneki kodwa asifuneki akasuvulele ukuthi uNkulunkulu asize sivulele mfowethu.
Favor is all over me. Favor is all over me. Favor is all over me. Favor of the mighty queen.
Favor is all over me.